isikhukhukazi esimatshweletshwele. Indizamshini echelela ulwazi ezweni lonkana. Kuvungama umhlaba uyabonga uyanconcoza ngengqwele equketha umbele ogwansile. Isikhondlakhondla inkunzi ekhonya kucwebisa iziba kudilika izitaba ngephimbela imdodi lekhethelo. Isigcawu esithekela ulwazi esizukulwaneni ngesizukulwane ngolimi lukaphunga nomageba. Umqaphi wolimi lomdaba olushicilelwe ngobunono kuwe siyakhothama. Zibhalwe imbongi yamazubane.